Tshele Sphinathi. Kukwami la.
Usuyahlanya ne Godfather.
Sengiyahlanya futhi mina. Manaka thi ngitshele indaba ongayibuzanga. Umangcobo lo wabulala ubaba wami. Wathatha yonke into ethi khanyile menobaba wakho. Uma ucabanga wena kunzebomvu naye umangcobo lo babecabanga. Ngoba ngiyazi ukhathaza amanye amadoda wayengasisona isilima. Wayehlampe kakhulu ukuthi anganika yonke into to his kenge. Yingakho ke mina nomfowethu sadecide ukuthi sizila kwamashu sothatha yonke into engeyethu. Njengoba ungibona ke ngikwami. Manje uthi samse phezulu. Okay.